TN.
Your trending mission.
Baz, mano kuri lungo ne osto. Osto marwa, ene no kakose pange gige tich kae, wange gikmoko koro se pange. Makuri lungo ni shoma shu. Ma shoma ziria. Zane no ka, ne asa nyo min mapema. Mapema sana. Kalvo uod nya zori. Be wacho kwa chani ako locked. Eh? Ako locked ma ziria. Okay. Ambende ne no ka, in fact, I'm locked. We're going to use a camera. I know Kenya video ne camera. Chalo iro iro no. Yaka kuru. Una na na mazirias. Makuru mano machedonge. Mailungu ne wireless microphone. E makora kau ne. Omera in around. Mani lungu ne Rogers. Rogers. We waso mige kani. No to. Rogers, we were so make a corny. Rogers, you could so make a corny. You gave him a little more stool. Ah, and sour. Most not a woman, really. Manonga, money, mar sharing iwinjo share to at least two groups ikete wol ni ikete ginane yakaw mara share amanyo kevo makawile asechako kuri ibi ngaman kanyo wa share please kevo makawile
ukuchope kata mana 50
mondo mikast wagine
ni wamoke kagine kata 50
asema ako mara mana mako kora dwa share. Arora share. Mondo mikoro wa moke ma serious. Asekete wall na. We are at 17. Oh,
other 20.
One on wabed 20.
150.
Kaso kwa sebe 20 to. Wole bonyo chako kwa mwa wae matel. 150. Kwa wako kwa shubwa na ma serious. Manoma. Inga mani kanyo yendo sa moro baby ikia nga mungu kuri ni anide ya nani umani na chieno jemu na mbele. Chieno meneno mele mengo. Emengo ndo buka sabi wala. Koro kopu ni eti hivi kanyo tu pachiri chuewe. Ano kapara kake paro na hindo. Uro gonyo. Wano sebewa kaya ndi microphone. Mai lugu ni turufuwa. Manoma. Koro. Next time, when you go to the local team, when the catch one, the more court, the chain, the one in the local court, the more sound. but no problem. Koro onjina ngoma matin. Wadobiro ka indi gi kebo makawili. Ingama ni kanyo no endo gimi nyalo timo. Mokwongo. Bernard, thank you so much. Bernard wacho ni ako ndani ya nyumba. Bernard, koro gimi nyalo timo mokwongo and to share this life. Do this. If you're there, just share the live. Wadwa mokika kutie nilungu ni Wednesday edition. En thum nyaka machanga. Thum nyaka, thum manoma. Tuende kazi. Baba chalenga mao njona mateni. But ano nucho. Gin kaya ndiji apaga ngwen. Gin apaga beach. Gin 15. Gin 15 people. Gin 16. What Jiangwen would on your one again 17. Jiadeko no Jimon will be 20. Can you on your 20 to
Wamoke?
What are going to chuck over the wire? Eh. Jato Moberevera Kumurumetu, what is the Remo Kuchopo 20 to top? Tigany 20 Choponamo, 20 Chopoke share. You in your idiot group check, Ike to the group in Ike to Koro, why you doka one giji mangain to Koro Wamu Kongoma. The banjo beber kajibo though. Donko pono gine to watimo kaka ne usto wacho chato chap ngwech to wa en ngwech mo joka kapuru ni John wure je ni wacho ni kevu ni kundani ya nyumba boy na morkodi. Hai, baba chale kagimi iyo anjana mitini. Koro ni ane hapu kambi gani maru wako kevu. Ne, iyo loka ngacha kwa tope wazio ya. Ini koko ya mbani, ni kuru kuji mbani. Ni ya watu mchanda manani, kokiwa ya kaburu je.
Isa chiji ni gijari kwa
mbani. Gijari ni kuri chai.
Kana mbani.
Alili nyau Kenya, Alili is watching. Talia, MC Mike, Buzz, wadonge kata chia, wanjia pago chiku, Buzz, wanjia prayoga chia. Wanjia prayoga ni Buzz, kutu wade. Wanjia prayoga ni, tuchope uru 30 wa.
Thank you.
nyaka gikonwa ni to be giwinji ng'eni samoro
e wado ma nyinji winje koso giwinji
e arero ka Emilia chieng' wajuga cha ni umari mos na kevo kore ni aseronjo iwinjo en kanya cha en ka okore ni eti mos na kevo kore aseronjo
wadoro mwana
ilungo ne Anthony kumuwa cha ni my favorite kasto queen bene kaya cha endo eno medo muna pako ni embe imbende ine favorite ne
ero kama
okay
ero kama
Agnes Mandu Agnes Mandu
ero kama
hiyo Agnes mana Mandu wacho ni mitu
ero kama
Mary Goretti wacho ni niko ndani
garunguz ero kama
wiko kwachi wacho ni bude Mary utapo maisha met kapo serious kore neno kapo chake no manwa onja
hey.
Wadwa nukonwa gikuma utiere nonia tubuhi njowa tokuhi njowa tuhi nje nae angomo ningo medi angomo ningo duok chien angomo ningo birini ya, wadwa ni ikonwa kaki winje gikono noendo iwi njo nikech wan tu samoro konya nwinje but untu samoro kuru winje gikono molo kakwa winje eh kori nyalo kodwa neto iwi nje nae gikanyo tokopo ni winje mabere ena ngumwe nyalo timo minwa ibaro wamero paro nini wan kaende gi kevo makawili wan kaende gi osto jachinga iluongo ni Usoka Matawaya
kasi. Ezra ojana be nie budho. Bilene.
Ezra ojana. Ezra dojo. Ai geni ni ngi gi studio. Wan koro wejo marite mundu wuga e okongo ka. Okongo ka time. Okongo ka time. But ngata gata man kanyuno endo. Wamedo paro nene man wa onja wanya. Inyalo wacho gi kuma intiere no. To mana kiseluto ge e kinyalo wacho ni idwa nogo ni thum mare. Wete jomoko man gi tabia moro ni kebu. Okiwer na gine dakirito gango. Salapata wacho ni
ngado geti.
Salapata wacho ni pongesi bro. Maniluongo ni Salapata.
Thank you Salapata Salapata.
Thank you so much and feel welcome to our class teacher. Title ya song ni gani ya Omari? Manu Queen Flo?
Lando Nyamusei.
Lando Nyamusei.
But po di po nene jiku.
Oh, poko gine, poko timu ne gicha?
Lando Nyajeduo.
Lando Nyajeduo. Kare no kwa timu gicha kewe yato, manu te okote mwremu beri. Manu okote mwremu beri kata matenu. But po donge problem, po duwa timu ya tima very fast. Agini ngato nyalupe njurengi kuma intire no no mai. Timo te timo no maraji. Ang'o momiyo ok indiko support number. Mano gima ng'ato ngin koro Rogers ninga oseronjo kacha.
Mano mar gi politika pur mo ni.
Oh. Makare embe ene na ng'at ma serious. Kevo mia namba ni.
Ezra yo kimi joko na.
Ezra.
Irukamano.
Somaga kanyo chuth. 0728 You've received 1,000 from. You've received 1,000. Hey, 1,000. Kubige, ngane biedit gini. Biedit gagicha. Asom comments achila ria dek makajicha endo. Salamanda, we appreciate so much for being there.
Bako bondi wudoli.
Bako bondi wacha.
Bako bondi wudoli. Mano wudala.
Oh, wudala wacha.
Mano wudkisumu karateng.
Wudkisumu karateng. We recognize your presence and we love you so much. Feel welcome. Feel most welcome. But kawuna tido mugi chuki.
No, yeme. Kamano.
Kawuru dum kijuki mwidiere mara kori ai yao yuro kubiti mego kamacha kozo kori banye azemanye kanyo motama koro kevo makawili wanwo ka endi wadwa ne wagotom mano ne purwa lima lima sauti wale
mo system ni tumbe noyi wakadie
toko wa
kuyeno be
kuyene onge gimarach kanyo ehe
kamalo
kuma pini in sawa.
Irukamano.
Sawa. We waketu nu number chuth. Iluongo ne 07.
Irukamano.
Ososo mnamba no mateko. Wambi waoro gimoro kone. Kikinen wane naka kinen wano.
0721.
0721. Ngamakawe kawe ngamandike message kanyo nikech wadwa ni kwa kuru thumo se chapo to kuru kwa chapo
chungu
o kwa chapo chungu thumo ni ati kia polisa omo namba Mike Janyamuje wajone yo Nikodeli
mano ja kwaya
Janyamuje
ilu kamano
koko ni luogo Janyamuje marachi mi poka dhoge okir ti wachu gigeni
Janyamu
Janyamuje.
Janyamu.
Ezra Janyamu. Nambe mwa kitu ni kanyana endo. Kevo Slima Chial.
Kende.
Meri Gureti.
Meri Gureti.
Wacho ni Slima Chial. Kasto George Osmond Chonga. Wacho kaya chani Thumitsana. Abiro limu
kwa next time. Your request.
Kevino Sino. Wacho ni Kevo Baba. Amosi Ba.
Kaba, ilukamano.
Wewe.
Ule nero kama rumu kuchi ya giyo.
Nero kabana.
Ude poge buwenye giyo wala wala.
Chering.
Aya. Osuru kumawiko reseche beti mo kama rumu pipi mwono. Kuru wachako wadhe mbele giti.
Chokono. 0721.
0721.
8481.
8481.
58.
Mano. Obiro ni Kevin Ojore.
Kevin
Ojore. Kuru ingama ni kanyono endo kapoki igine. Kapoki ilemo. Kungiketa nekata mana 1,000, mate mbuka bina hapa nutiyo.
Hey, kana mana 50, katumisi na mana 50 kasi nutiyo.
Hey, hey. Anano nyero sate, yao sate mbuka chaswa.
Aye, nyero marwa. Nyero sate. Mana kuwa ombeta chiyo mchwa nyero sate.
Nyero sate.
All the way from America.
All the way from abroad.
From abroad.
All the way from abroad.
Nyero sate.
Nyero sate.
Nyatilo batuko kinyinga thum.
Mm-hmm. Nyero sade. Eh eh. Nyinge tugo gatunga kasabe. Yeah, yeah. Umari, lost
network
pare. Ah, network no city eko.
Watch
no no city eko ya. Network no city. Aya. Bora ne, koru ne. Angu ni Twitter.
Wuda
yoki misinga. Wuda yoki manwa.
Adwana wuyu wuda yoki nitimenye.
Ah.
Kushita wuda yoki. Karibu sana wulu genya.
Ah.
Anika kaneni live. Live show. Kaneni. Kau kaneni. Pabu mazi baru live. Takini kanya kayudie.
Male.
Wuda yoki wulu genya kwa.
Ah.
Wuda yoki senia.
Ah. Kushana. Yine mabiti wakini no wuda yoki. Awi mane nyono to mota mwa dembele ayo twende kazi.
Yes. Check one, check one, check two. Eru kamano. Eru kamano.
Mayo. Meri kureti. Nyarungusi.
mbaya tunatengeneza
jiario mama
akoni mimi
jiario mama
ani bayo mimi
jiario mama
akoni bayo mimi
jiario mama
mimi ndo kwangu mimi
jiario
Jogonya chali Kamaratari ngama koro dhe chwanyo e budho ka en mana ilungu ne valentine ilungu ne valentine latish nikech valentine latish odonjo ka yeche nyaka gi march mani ngene nyalo wango kata nyal in fact gini nyalo wango kata jie e budho ka koro valentine latish tafadhali mach to wegi e gate. Mach wegi e gate.
Wene bozo hans.
Wene bozo.
Wana nara jipesa to wegi. You want to buy the one in
there. Ne latisi indo jalo ye kaka indo. But we don't joke mach ka. Ivi kelu noa problem. Ge jo fire. Jo fire extinguishers. So kafadani. Nyero sate wacho ni kanyo. Nyero sate. Thank you so much. We still appreciate your presence. Kasto nyero sate poro wacho na jawa. Ajawa. Royo koth wacho ni mitbara tari. Ma mitbara keo.
Royo koth. Mano roi, roi kwach, roi na tego. Shiba sabja kubiru.
Atari no dhe gimare. Ma kuri lungu ni mitbara keo. Koro. Latish wacho ni kazi chani osewe eregi manche rugeti. No donjo go. Yetu ye ni no donjo go. Apodi. Podi.
Machitero wawe getu wende mori dasi.
Kingi yu malo kanyo. Inga nama watch live ni endo. Kingi yu malo kanyo. Ede yu lokonde kine ya. Ne live with Omari Nash. 07-21-84-81-58. Kevin Ojode. Mano support number. Mano support number. Kolo support number no endo. Inyalo timo nego kibugi moro matin kanyo. Eyude gine. Onyalo yudo ka kumodho pi. Iwinjo. That is it. Koro ingama ni kanyo no endo. Mak number. Won nyiri wacho niya. Umari nyis na kebo maka wili. Ugoch na kin. Iwinjo. Eni lungi ni nyakwara yotu.
Nyakwara yotu. Me nyis kwanza. Uni nyiri no ni kebu maka wili umisi mara
hachi. Kora hapa ni kone. Ini makura mii kamera.
Nyakwara yotu. Baba kini ya kamani. Lakini yoki timi ya nimoro kanyo endo. Duwando mario tuwo. Kebu maka wili be duwando tuwo. Nimoro wa pimodo.
Mana pike ende sodato. Sodato timusukari ya hinya. Wilego hendo mana pitu.
Abel uda barandu.
Abel wacha na. Abel berika diere.
Mano Abel technician.
Abel technician daka nenga mapoka achogu ka India.
Mourinho yarenga karibu sana.
Mourinho yarenga nika?
Yes, karibu sana.
Mourinho yarenga. Biwa miel kanyakla. Wako thumbas. Ajogi poko nga roget. Magikona ni thumani magiduwaro. Ikechingeni wambende watiyo gi request mariji. Koro, ingama nikanyo yendo, inyalo konwa neto. Thumane miduwaru marikivu makawili. But sami wacho no, tem ni ngeni temo kamacha. Kata enjua, nise temo kamacha cha mondo me waneka kwa the ma piyo piyo. Wakunga soma niko me umari, amana zisomo. Kivu makawili mwenyewe. Mani lungu ni Queen Flo.
Queen Flo, Queen Flo, Queen Flo.
Queen Flo malo. Subatwe ya dog poko donjo. Matinji kuku poko donjo kaya hindi. Omerane, gini dhibe ni mame. Nikej. Magi manajo mapuri ya unwa papu. Ibijo. Magi manajo mapuri ya unwa papu. Jibiro, Josepho yuga wacho ni choga uru. Ano wa Adgiles Junior. Joseph, tu ini choga makata gimoro. Gaya, okitemka maja.
Zakaria.
Hemba wacho ni
hembe. Salam, labe alkaba, naka chogi.
Was, dongi winyo, be kake donja ni bate, kakwa neni. Be okwari tu kata ni bedu pen. Donjo niya donja ni tu wasi chogi. Mbano nyisi ni wanrada. Wari chojo. Kevu marwa. Wami joge thomane.
Gikuwa.
Gikuwa. Bas, wekura address. Inga mani kanyono endo. Pinyo le, tuwanuka ni kechini. Gimi nyalo temo. Enshua ne ekwayo gimara. Yawa. Indongi nge thumbe kevo ya waki wachi katibu. Ok, Celestine wachi ne. Celestine ba.
Enodoro Celestine.
Enodoro Celestine. Koro. Gwela u
bi uma. Gwela u bi uma.
Ok.
Valentine.
Nini waka udata?
Valentine, nani kendo nyi? Yaku majabere kama kwenye wana papu kadinga mabere Valentine. Ok, yao mwagini.
Bichinga nini kendo?
Yero sate.
Bichinga nini kendo?
kind Valentine gi nyiero sa tayo chak na ndik no uru support number mari support number yakora yot
uyindiko
support number n 0721
dedemos wambe wandiko wambe wan gi pesa kiki nen wanena
I'm here. Thank you. Thank you.
gene magi koro jok ma omako budho kaendi kendo ginto giramo ni neno budho ni to giyae sane mano jok ma chalo kaka Koluo Chivans wacho ni umari Koluo Chivans iketho gini gini ne ber but nitie gima wacho kanyo mano kasom kato kosimbo Silvia iluongo ni kosimbo Silva kosimbo wacho ni mitu kendo lietu osiepna mae gima diera gi josiaya ng'ama ng'ongo adier man gi dalane kata mosegedo adier kata mapok wedo to duong' ok inya wacho weche ni liet akiwacho ni lietu no undo poro biro chwanyore kodu kendo okore ka poro biro raem aya Ochieng ure zumbi wacho ni budho yom meri goreti to mor maratari kendo en anewa konde konote kama Queen Flo nose wadhi chwenyre kodi kech ni donjo gi mache
Felix Anyango nyaralega gulu
ose donjo ka
Felix ni kanyo ma okowuogi
ok anene pok aneno wange
mano kende nyar siaye mageno gi chunya te
adier
chara gulu Osiep mano ni jo wes
lakini kopo ni eti wembo nya siaya to koro wuoyo kode
nya Roy
Roy kot wacho kanyo ni ha
Roy ya no pap Roy
wacho ni
ya no pap kanyo
ni kibuira ya wa mache to ni kata katimo ni
Roy ya no pap
tima ni do gina
Roy ya upap
choba
Willy Goretti
Kavino Jordi.
Yes.
Aya, aneno ka eche endo ka nyero zate to podo mako mana, ginyapa eno mako ume. Yo maneno kongi yogo budho ne, gino chalo no mako ume. Ingama winjo, ingama nikanyo no endo kumono mora me iwinje, tome ni hindi. Ma ilungu ni kevo makawili, the wise man. Kevo wud nya seme.
Yes, sir.
Ilungu ni kevo, ya, kevo. Ilungu ni kevo yugi uoyo. Kevo bi uma. Kevo era mani mo chunye duaro.
Nyarobila mruwai.
Nyarobila
mruwai. Kevo. Ige na gi chunye te. Mano Felix Anyango ya agele.
Nyarobila
mruwai. Mwari agele. Mano Felix wa.
Nyarobila wa chunye ha. Umoso wa.
Nyarobila mruwai. Mano na kuru. Ngata madu waru chie mluo. Aluru. Obambo mtuho. Aliga. Ida mbun. Nyaka puwe mbun. Nyarobila ni mruwai ni. Na kuru. Katote mo deliverance. The whole country. Nyarubila ni mbunu libare. The whole country. Iberi Kisumu, Iberi Mombasa, Iberi Nairobi.
Ikone ya?
Mani Nyarubila.
Chiemo ya ni Nakuru.
Chiemo ya ni Nakuru.
Okay.
Ano kana next week, Aluru Biro naka.
Aluru?
Yeah. Galea.
Yeah. Nyarubila kuponia titi madia ketna njaru, mangecha mwen, njaru.
Yes.
Isi yukaji wachili kwa
njaru, mangecha mwen.
Njaru, mangecha mwen. Njaru. Jaro ni makuri kete na
Slim ji kanyo Slim ji wacho ni kevo Slim achiel Betty Williams dama nya ugenya dama
ni kwa
dama wawuku mabuhu ma dama nya ugenya Betty Williams mana ngeo kapoda punyo rogo ajawa kale di murim kapoda stick kode nye kazani ship na inye meri ji kuni wako Slim achiel meri ji ni uwa 2000
meri ji
na umewa 2000 wamoke goni kechele mapodi ni wali
kwa kwanzani kuwagi nyuka duondwa koro po madrach ma 2000 mwenye lugu hirogo
Ambrose,
thank you so much.
May God bless you.
We've received
Francisca Addis. Felix Anyang, manager of Lega Guru. On the way from Gile, manager of the West. The room of Roguchi.
But Ned, Ed, telling me on your moment.
Chang, or Jan from Felicia, Manamati, or Jan's name at
home.
Tom Felicia, Felicio.
Thank you.
lich
asemeye
okono mari kukutebo
asemeye
to wao dole ago yini filiso ruta kadole ino kodo eh. Cash money cash money
no wenene
cash money nwa wene nyero sate uru alfabi filiso nyango uru dole
umakuru
gikene. Thank you Felix
umakuru gikene
yes
kata kizungu wade wacho
wacho
umakuru dole chopene oh Felix with the due respect no ngeting ngomo ngekufanyele ndikaka dola rubiro
kata dola rubiro kaka dola rubiro
agiri usuipe nipe mane sei kuvuka madola no
rebe ndo satimo gimoro
okay
eh rebe ndo bendo soro mangi maro kanu kuni makabili duoni lo kabili kanyo ngaka kanu to nyonga saturday cha
eh
modu pi
okay
to thank you so much sir
okay
may God bless you engineer
engineer
eh?
Where you are, may God bless you and you continue gine. Kizungu.
Ura kwe.
Otherwise,
kizungu. Address na Felix.
Felix.
Ye naba, light.
Moku wango naba, wasi miibat korpore nyale zomu. Nikecheja peso. Kaduwe rini puri chandrini kia copy pasting. I can just take this opportunity to read for you.
Yes.
First of all, the support number of that if you send something will come directly to his phone and 0721 you hear at this on make mungel rongel remote the call number 0721 8481
and you body blue like record
58 you hear oh my best best royal ex mangiyo man
apo woke jago
apo man apo man no do ngina wuoyo to wanga be ni mpesa ngina wuoyo to wanga ni mpesa koro gimutemo uoro pio pio mo doki ka bede wa mpesa yenya wanga simu nyalo ketho
kweli sanyango usiminyo namba
ehe aneno ka cho nya chali bene kacha
chogo jogo maro achiel kende don richogo
jomodongo
nyuol cho
jomodongo no nyuol
ibu
jomodongo no nyuol motel
ibu dago kayo
kayo jomodo
ai kende chogo nako mereno
wan chogo mongeyo
wan ha
e mere chogo nya chali
nacho
eh bano kende chogo mongeyo moro a nyaro bila ni kacha endo o wacho ni umaria ho Nyero bila wa chini mani.
Nyero sate, may God bless you. Francesca ni nyero sate. Nyingini familia.
Oh.
Francesca ni nyero sate.
Ma nyero sate.
Kenduli nyatini nero ni yako ni. May God bless you so much.
Thank you.
Wakeni dugo kenda karangu wago ombi.
Nyero sate, ini jajeli.
Mwani ya nini yalo every Wednesday, the Thursday ya.
Nyero sate.
Tango dongo ono.
Umari wadishko nina kuru kore kwanza babji o miss you ako mwindi sana.
Wabiro nakuru.
Nakuru wabiro kanyo the blaze. Wabiro kanyo mwiye. Biro bedu mwileja yeye. Okech, agwambo wachini. John ulangu wachini. Okech, agwambo kani kisumu. Anabolo. Okay. Kama anuse meji, mwereja nubila. Kevo wabuwa kumabu. Mwano beti.
Beti.
Eh. Aya, Castro Roy, tieko kacheka wachini ya kevo. Roy okop. Relax.
Moro.
Okay. Any more to me or Timo?
What would Moro?
Eh. Pod work our request to, by the way, Kumaitere no pod work our request to get
called. Sulema Chiel, then what will get Roy, then Felix and Yang. Listen, I'm going to put it in each, but again, one code.
Bella Kacha.
Mary G, what? Mary Goretti. Mary Goretti, and what will you team Kimoro Kakijati Mogacha?
Eh, me voy a ir. Me voy a ir. Me voy
a ir. Me voy a ir.
Africast.
KNG.
KNG. KNG. KNG.
Imedonjo, mucha kupenjo ni imedonjo, Bill.
Oh, donjo ni sachi ya.
Tenka, mari tenka.
Ne.
Anamro tenka in the very song.
Ne.
Ne. Mari tenka in the very song.
Ne pukwa chako dwaro pesa ba zile.
Kara juu ya wani ba pukwa chako dwaro pesa.
Ni kechwa ngele ngele ma tenka ma tofeli zile. Iva kwa utuwa dwaro pesa. No, anigeni sabani, yine nuka na sabani wacha wacha ni ya chikeno oru.
Kudu oru.
Machato nuwa wacha wacha by the way.
Kuri kuri dwaro pesa.
Ne pukwa dwaro pesa ya wa.
May God bless you.
Felix Bede inga mengero.
Felix, may God bless you so much.
Ba, ingeni ke pukwa kwa chikiswe.
Yine kwa pukwa kwa chako buwe.
No. In fact, manu kure pesa makoro wa. Dungi vijuka takaka kura buwe. In fact, anu pukwa wacha wacha dulu. Anu kura wacha kiswe. No, yu vijuka wacha dulu.
Hey.
No, you can go to the room.
You say what you're back to so good.
You can't do it. Kiva kwa unambe comment.
Comment.
Kuna
pin namba no pin.
Mari wewe mangai na. Ero keto na mne nge comment ma comment mana namba. Kuri wewe ni yao. Yuturu.
Nisna fisa nyango ni ya. Ogwele ni njo weska. Gwele ni njo gwele lenteska. Gwele gija tayano. Papa. Papa Martin. Martino Shikuku. Papa Martin Shikuku Odoyo. Le grand, le president. Chaki gwen nanga ne. Achiru ya kwa nanga genga. Felis gwen na jogi. Yis jogi nika wuno budo meti. Ka wune no lide. En madaraka king.
King madaraka ba yuwe.
King en madaraka de. Wase mamoke sani.
Wan wase chake.
Thank you so much, Felis.
Kendi ngini kwa kine no chake ni. Kupo ni be. Kata king wako madaraka. Kini wako mandaraka ni polisi kwa na mopa kwa ima drama se jina angi nene.
Ya wa gini mitika watu ya sayo. Yo stop yole kazi. Slima chere.
Gini mitika watu ya.
Ne podi kama wa.
Ah, lintesha neno kilungo kaje.
Eh, lintesha.
Shiromu chayo seroje.
Shiromu chayo dongo.
Yeah, God has told me to bless
all that people. All the way from America.
Dude, wapi namba yake, I need to bless him. Mwajo.
Thank you so much. Please, wano shiromu chayo.
Dongo.
Mama de mama.
Mama de mama.
Little boys.
Ah.
Little boys?
No.
Chimondo?
No.
God has told me I have to bless this keyboard dude. Wapi namba yake? Then you still chill, nobody. Chiwa chiwa namba. Namba ya usto ni 07. Ya usto. Ya ja piano.
Ya ja piano.
07. Wow, okay. Karam.
No, okay. Reply na.
Se vorre calmeia ento mazirias ma jolanda miel jolo kamiel nyaka jo kenya miel jo zaudi to manone mana ilungo na hoje ilungo ni manone chakne manokore kane wachako manone mana introduction bansa ni kore kwa dwa gongolo ane noka rekorde ne we abedeke kam
wabedi kika mondo koro asom a wuok jogi kenda iwinjo ya awuok jogi kenda bas aneno ka jicha endo we ang'iye ne jok manosedonjo kanyo mawacho ni bwana wanawanka mariandi nyathingesa mariandi ako pale mariandi karibu sana wa Nairobi to chalo London eh? King'iyo wa gichien twa chalo gima wan London but wan wan Nairobi ka nyero sate naneno kosedonjo ka cha endo nitie jok magocho shwali to wan wan live kodi gani gu ayuno goch ni eh we wangi go namba ni picha mondi igo gigine gikoro ya umari razi wacho na ya go namba ni picha mondo iorne jo kech ngani gocho to koro wan kone بس كروني لمن عادي يا نقدر وجوك موقو غروبو غريبو ركايني Elizabeth Elizabeth was in the marina you watch no not when you be able to can catch right in a sana couple yet one of the two in young coroner at Nazana Maria Ndinya think as a karibu sana baru tuko hapa tuko na Kevo Makawili ilungu ni the wise man himself nikaindi wadu wapudhu kanya kamachanga
mataka
purwa
meri jio ni unwa kata pimodo bwana mwa gimo wadu wadu warach
bwana meri ji meri goreti ok ngi mabera enya zwali no Zwali, okenene okengi mabera yenye by the way. No, many thing ni koroge komeni. Manu is a serious matter. And there's a serious issue. A serious matter ogwela byose ronyo ka filiza nyango. Filiza nyango ele lwachi ni filiza nyango. Matokoro kanya yawa. Maa ine ma ile Facebook live. But wagothom ilungo ne Wednesday edition one kind dege Kevo Makawili bataka hindi inyalo neno ngama upongu inyalo paroni ati maybe any good band but manu mana jaja hawa hindi introduce to ok jaja jawa yose
Helen meduda penjo ni felisa nyangu mato kuru kuni
maka Kevo Makawili one live yeni mtu migo ni live ikuwa yosano igo ni sano teneno be kuri winjo teneno
serious man penjo numari
umkani wana wana Nairobi kae but those state house ko polisi cho buchubi state house ni e koro ute momenyo regi state house ya wana kagime duwa the yo citizen kocha aya filis polo wa chile hele
elano miyala miyala wei maswali magayangu
ee yin miyal bas ne wadwane ngato kwa to mudu waro Yin kanyuno endo inyalo wacho ni thum Kevo Makawili mane midwaro sesami kwayo no namba no get ni kanyo mine yoga kitimo ne go yato mi mitimo ne ya to ya wambi we wabere bere thuolo wa wachi mana kaka umbe un thuolo ko wacho er modwaro no wan ko wacho to korang ma igere ya de jo gibere thuolo mar kwayo we to yin gibere thuolo mar kwayo
ne len kwa thum len kwa thum
To be do nom. Koro mana kaka mana kaka imberi tulu.
Obe do sin.
Eh, one ku kwa watum to kwa nem mara. But one do kwa kwa.
Serious man doare man.
Serious man watching mari nyis na kevo no na doare. Namba kevo ne kanyo kuru inti dwa kevo maber. Ti Europe Mpesa. Koro ene mangu reply ni Mpesa.
Eh. Nyis ni nani shiro cha namba ni.
Yes, I said.
Otam, otam, otam,
Ya. Yeah. Kiore kama to kodi. Oh. Yes, aneno ka shirumu sharu wachini shirumu sharu dongo is watching.
Yeah,
she's watching. Yeah,
she's watching
here.
Yeah. And number.
Dominya reply gisimi. Reply ne gisimi.
I am comment ne.
Shirumu sha kore kononya kasani. Shirumu sha ya nyingine bikuru rwatama. Angati more.
Kole sa muparo ja pieno rupare ust. Upare ngale umari nash.
Eh, by the way, manu tu. Yo mako buya.
Ya sai me.
Kevo kare into inu si hepa. Ya ni para pare se che katan wi o chigni wi lo koda.
Ya.
Bas. Shirumu jai. Sami pa ni wachi o wachi ni sami paro o suja waya. Ti paro mari nash. Wamiye namba. Ngato poko kwa tumuru waro. Wani ngeni kuru kwa nyange tumuru waro by the way. Koro. Iga marika yino hindo. Umari Nash. Ruwake mama hele. Ruwake mama hele miduna.
Yeshi masai.
Ruwak dok mame. Ay. Kita. No kita beat bora bora miru wako go dok.
Helena mama.
What
do you mean, Helena? Helena, mama. You do, mama.
leno met mana leno
ore leno ringo leno ringo la yero sate
maningeni maningeni okwagoto mano rwako roka leno
nero sate wacho no warwake
nyero no wacho ne med kar dok thiedho
odieche donga men
oh mana leno mama eleno wacho ni asante en ka Elena Miduda owacho niya asante mana lena mama
kiedo nyaka wasunge
mana lena mama
hani doctor doctor yek
mana lena mama
nyiluwa matin mosomo doctor
Elena mama
idwar achiel kuomgi en Elena mama yakuma thiedho nyako dieche
Elena mama
Elena Elena
Elena mama
Elena Miduda
Elena mama Elena 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 mama Elena Elena timnea timnua kaka ne time liend magoa ka koro ji no ling
yes
pinyo chamu ji onge onge ngama koro Resji Elena ni ukemono resji eliend magoa koro yes. Elena wambende wantu waten
ero leno pete ni tukora budo nga
mhm
ero kama kone nyamo budo
mhm koro Elena wan ka endi gi kebu makawili itimo niya support number kanyi wi malo kanyo iwinjo ni on kuponi timo moro kidwang'e ni en adiedi by the way inyalo confirm ka bende wadu en adiedi o kata mana 1000 kuonge limo inyalo oro to madhi nono koro kuonge limo kata 1000 e si e namba moket kanyo no biro Kevin Ojode koro kosebiro Kevin Ojode to ineno kaka itimo dong aneno ka Umari zikete e Umari tema
Umari bemba chap chap ya
Elena mama Umari chap chap
Elena
Elena mama
Elena Miduda
mana Elena mama
ana wero doctor mama
Elena mama
ani nyako maber mosomo doctor
Elena mama
jaberi kido nyaka wasungego Elena mama Elena kido nyaka wainde
Elena mama
osomo dere dano jaberi
Elena mama
Elena Elena
Donge Elena mama Kawuono kene ne daktari ni ambo nyalo thiedha Elena ani tu moro by the way Ka ng'eyo fuko ng'ato
Ne
taneno pesa
Kifulisa ne ruko ne Elena no wengu Wo wendo ya Weu omak chai monde
Okay.
Oh, let's go. Okay. Mano ko ni kaya ko kore wo ko ko kata wo.
Okay. O tim o kungo meti.
Wendo kungo gol champat mon.
Okay. Wendo kungo gol liya kata mo champat ya.
Mano dora lenga gulu.
Mi eu lu kata fast.
Otete ya le.
Ma by the way, yan kore. Yan
kore. Ni ne o ne wo we.
O kungo lon champat.
Ne ne wo we.
Udo bon olaje pa Maria Ndini yaro maritari Maria Ndini Maria Ndini Maria Ndini Maria Ndini Maria Ndini Maria Ndini ngene winjo wa from kumabor
eh
Maria Ndini Elena mama ne mana
Elena wale wale wakiarwa kakaber malich kake dokte ka Elena wacho ni kate ini wendo finish wale wale wakiarwa ka nge nyero sa tao pa kono ka inda peri ma dungo tiye do nya ka wasunge kuda peri ambi chimo ni tiye da
daktari
wa mor kuri marat
daktari kata anmi nena ni angi tuwa moro batabiru pimu ni mo isko bit kuri ukadwa na landa ka
Yes.
Okarore Edmani gimara chida kuchari ni kaji muri seti dite la. Iwe nyoni kareboy moro mono manyaga ni dia ocha ti no lal gure.
Ya kana ti mo ni approve ti ni do dio becho.
Ya. Tigiri daktari ya. Kano dia oto no manya. Ti ni kadi epuchu. Daktari ya tabu manyi kenda. Monda kuni tuo machanda. Ene kake timo. Bas ameru paro ni maybe ngama oluongo kagosiepne kaka daktari Elena. Karibu sana. Wameru paro ni kaendi iluongo ni Wednesday edition. Wan kaendi gi kevo makawili, kevo marwa. Kevo and one of the musicians ma wan go kaendi. Koro no biro biro budo, it's just for fun. And koponi ati niti gimoro mo wacho kanyo mwinjo ka samoro. So kiki kumoro mo kuni dead comfortable. Please forgive us. Ina yano. Kecha chiel, we yak bear. We yak. And personally, we yak bear. Koro samoro nyalo wacho imachu wanyi. Secondly, a male. Iwinjo. Secondly, a male. Manube is another thing. Third, enu tie no nendo moro ni tie mose chako makama tintin. Koro, koponi wijo ka wacho gimoro toko mori. Please. Just forgive me. Ako ni reasons a dek madong. Manyalo meyo. Ako sini kumora. Chiel, we ok bear. And we ok bear. Yeah. Number eyo. Number eyo. Amer. Number dek. Penyo lil, koro zamoro. Nindo moro nije mose chako maka. Mabe, awinyo ko maka by the way. Kura nyalo paru na le kukara uyo kuru. So, just forgive me. Wan kaendi gi kevo makawili aneno ka cheche endo ka joma dongo dongo yo obudo wa kaendi wan gi nyero sate ni kaendi mariandi ni kaendi viliza nyango ni kaendi Ellen daktari ni ka podwa dwa mi uenda tenmen ya kamachani mai ndi ne podwa kila kila nyero ma yani ni ipagi podwa tema tema ne purwa tema tema jawaya donje ne ka chala ne ngama onjo waya mana matin ichala ne ka gimi onjo waya ke chane no ka jogi bro wachi ni eh yao to mumari kuru gugwe ne jogi timo nango ge thum chala ne ka ngama onjo no matin mondo ne ka kwatimo kwatimre aha gini ambo ningi kona bwana mondo ambe koro eh ambe koro bitse mura gede sa
Wendo maora, ah, wendo maora, ah, wendo maora. Yeah. Sabina, 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 Sab